Siyanamkela kulomangaliso we-Sanral Huguenot Tunnel. Apha kule ndlela kulapho i-enjineli zathi zaba nesibindi sokuthatha inxaxheba kuwona msebenzi owakhe wabanzima ezimbalini. Ukwakhiwa kwetonele entle neyahlukileyo ngobuhle kunye ubumbaxa bayo. Into eyayizange kicingo yokwenziwa nangubani na ezimbalini. Ngobude bayo obuziimitha eziyi-3900 le tonela yandisa u-N1. Igqobhoza iinduli zasedudoyikluwef ezihlukanisa iPaarl kunye neWorcester inikeza abantu indlela ekhuselekileyo nekhawulezayo. Ithwala indlela enye kwinkalo nganye ngaloo ndlela isidibanisa sonke kwiidolophu ezimbaxa zeMzantsi Afrika. Ifaka nesandla esihle kwezezimali. Yiyo loo nto iSouth African Roads Agency, uSanral, edibanise icebo elidingekayo lokuphucula le tonela yeHuguenot. Emva kweminyaka engaphezulu kwa-30 yokuphumelela kwabantu ngokukhuselekileyo kule tonela, iintambo zombane kunye noomatshini sebekufuphi ekupheliseni ubomi bayo le tonela kwaye zidinga ukufakwa okutsha ukwenzela le tonele ikwazi ukumelana nemigangatho yokhuseleko yelizwe jikelele. Okanye nokunyuka koxakekiso lwasezindleleni ludinga ukuba kuveliswe umzila wesibini ecaleni kwale ikhoyo itonela ukwenzela ukuthwala kwiindlela ezimbini kunye nohambo olukhuselekileyo. Kumacala omabini ale tonela kukho iifeni zomoya ezimbini. Ezi feni ziza nomoya omtsha kwitonela le kwaye zitsala nomsi ngexesha elingxamisekileyo. Ezi feni nazo ziza kucalulwa ziphinde zidityaniswe njengenxalenye yophuculo ukuze ziqhubeke ukuphucula umoya ojikelezayo. Eminye imisebenzi yokuphucula izabe ijongene neminyango yomoya ojikelezayo. Ngolo hlobo kwenzelwa ukuba kubekho umehluko phakathi kwefeni ekhupha umoya ocwengileyo kuleyo yesibini efunxa umsi ngexesha lomlilo. Kukho nezixhobo zokhuseleko nezokulwisana nomlilo kwiikona ezahlukeneyo kwimitha nganye ye-328 apha kwitonela. Ezi kona ziye zibe yiyo nendawo yokhuseleko ngexesha elingxamisekileyo. Iibhodi ezintsha zemiyalezo kunye nezibani zokulumkisa nazo zizawufakwa ukuze kuphucuke indlela yokuxhulumana nabasebenzi bendlela nokuqinisekisa ukuba bahlala besazi ngeenguquko ezinokwenzeka nezizawukwenzeka kuyo itonela le. Uphuculo olu luzawubandakanya ukufakwa koomatshini abazawujongana nokufunxwa komsi ngokukhawuleza. Ngaloo ndlela kukhuselwa abasebenzi bendlela ekutsarhweni ngumsi. Nendlela yokukhanyiswa nokucinywa kombane kwitonela yonke izawudingwa ukulungiswa. Izibani ebezikho ezilinani eliyi-6000 ziza kutshintshelwa kuhlobo oluphucukileyo lwe-LED ukuncedisana nokongiwa kombani. Loo gama kuphuculwa nomgangatho wokukhanyisa itonela. Umzila wamanzi obaleka ecaleni kwendlela oncedisa izicimi zomlilo nawo uza kuphuculwa ukuqinisekisa ukuba uhlala usemandleni nakwiminyaka engama-30 azayo. Okukulungiswa nokuphuculwa kwetonela ngeli thuba akukho zimoto eziza kuvumeleka ukuba zingene kuyo le tonela. Ukanti abakwaSanral bayayazi indlela abaza kuchaphazeleka ngayo abasebenzi betonela. Yiyo loo nto kuvunyelenwe ukuba umsebenzi wophuculo wenziwe ebusuku phakathi kwentsimbi yesishumi neyesithandathu ngentseni ngomvulo ukuyotsho ngolwesine. Ukuba kuthe kwenzeka kwakho into engxamisekileyo, siza kuqinisekisa ukuba zikhona indlela ezibekiweyo zokuxhulumana nabasebenzi bendlela sibabekisele kukhuseleko. SinguSanral sizimisele ukwenza enye yeendawo zethu ezibalulekileyo zobugqala zibe sezingeni eliphezulu kunye nezinye iitonela zamanye amazwe. Sanral, senza uMzantsi Afrika ongcono kuthi sonke.